ha ɛyɛ tech in tree Starlink abagada amafo bebre bi sam nsɛm baako anam nyunu bi ɛfa Starlink ho ɛwɔ WhatsApp ɛne Twitter ɛne mabase me bi sansɛm ne nyinaa no obi bebi sɛ sɛ ɛde ankra de Starlink Starlink ɛyɛ dwuma ko bi a Elon Musk ɛda no Elon Musk sɛ ne yɛgyina yɛ nemu no ɛyɛ American South African bi a ɔne na ɔda Starlink ano ɔno kra ne tɔ Twitter ɛsɛ sɛ ne din no ɛyɛ X Starlink ɛte sɛ multi TV a ɛwɔ decoder na ɛsan wɔ dish so wohwɛ mu a Starlink deɛ no ɛyɛ router ɛne dish ɛte sɛ deɛ wotɔ wo DSTV a wode wo dish no ɛkɔbɔ wo daa so no saa na Starlink nso no wotɔ a wode wo dish no ɛsi wo daa so na wode wo router no ɛsi wo daa Starlink ɛyɛ satellite na ɛna ɛma ɛnya access to internet ɛte sɛ wohwɛ mu a satellite no kora no ɛwɔ two types Starlink deɛ no ɛyɛ satellite bi a ɛwɔ wiem na nso wiem na ɛwɔ no ɛbɛn asase no kakra ɛyɛwɔ high latency satellite ɛno no ɛwɔ soro paa bebree ɛna ɛwɔ low latency satellite a ɛno no nso no ɛbɛn asase no kakra ɛti Starlink deɛ no yɛ low latency satellite nti no ɛboa ɛma internet no ɛyɛ more faster obi bisa sɛ obɛtumi anya Starlink SIM card anaa abusua daa bi Starlink nyiso SIM card sɛnea mɛdi kan aka no ɛwɔ decoder ɛna ɛwɔ dish te sɛ multi TV no ba Starlink deɛ no yɛ dish ne router ɛti no wode router no ɛbɛsi wo dam na wode wo dish no asi wo daa so na aconnecte anaasɛ acommunicate ama satellite no na ama wo faster internet obi so bisa sɛ sɛ kora na Starlink yɛ adwuma abusua yɛ na mɛdi kan akyerɛ mu dada no ɛbio obi bisa sɛ sɛ ɔpɛ Starlink atɔ kora a ɛboɔ no ɛda sɛn aba Ghana yi deɛ sɛ wopɛ Starlink atɔ a Starlink boɔ no ɛda 5,390 Ghana cedis nanso sɛ wotɔ Starlink wie a bosome yi biara no wobɛtua 770 Ghana cedis ɛti ɛtɛ sɛ wɔatɔ DSTV na bosome yi biara wotua sika na wɔde renew wo subs no saa nso na Starlink teɛ bosome yi biara wobɛtua 770 Ghana cedis adeɛ baako nso ne sɛ Starlink no bosome yi biara no sɛ wotua wo sika no wie a wo data wonya no ɛyɛ unlimited data no abusua ɛnsa gye sɛ bosome no aso na wasan a renew wo 770 Ghana cedis no bio in as much as Ghana yɛtua 770 Ghana cedis no sɛ wokɔ Nigeria Nigeria deɛ no ɛbo no ɔfam paa kyɛn Ghana ha nti na wobɛnya nkurɔfo bi a ɔmoɔ Ghana na ɔmatɔ Starlink ba no ɔmo use Nigeriafoɔ packages no obi bisaa me ɛwɔ Twitter sɛ sɛ ɔtɔ Starlink a ne internet speed no koraa no sɛn na ɛteɛ abusua Starlink internet no ɛyɛ fast paa sɛ wohwɛ mu a Starlink download speed ɛda 86 megabyte per second meyɛɛ me speed test no saa na mehui 86 megabyte per second ɛwɔ Starlink so ɛna Starlink upload speed ɛnso yɛ 8 megabyte per second ɛti sɛ wode toto MTN ho a mesan yɛ MTN speed test MTN download speed ɛyɛ 4.9 megabyte per second ɛna MTN upload speed ɛnso ɛyɛ 6.1 megabyte per second ɛti wei deɛ wobisɛ yɛnyina yɛhwɛ mu a obi nkan kyerɛ sɛ Starlink no ɛyɛ much faster question baako obi bisaa me wɔ WhatsApp ne sɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna sɛ sɛ wɔtɔ Starlink wɔ ne fie a ɔmbɛtumi aconnecte Starlink nankasa no nipa bɛyɛ 100 kosi 200 ɛbɛtumi aconnecte awante ne sɛ nipa ba so bebree a na wo internet speed no ɛso wo te ɛni nti no sɛ nipa no ɛdɔɔso wɔ Starlink so a wo internet speed no ɛso te kakra nanso te sɛ abusua bɛyɛ 10 anaasɛ 15 wowɔ fie baako mu a monyina mobɛtumi aconnecte a ɛnhyɛ daa nye problem bi a wobɛnya no fast sɛnea ɛwɔ sɛ ɛkɔ noa nneɔma baako anaasɛ mmienu bi obi bɛka sɛ ɛyɛ disadvantage ɛwɔ Starlink ho ne sɛ sɛ wotɔ Starlink na sɛ woinstɔle wɔ fie a te sɛ nea medi kan kaeɛ no ɛte sɛ DSTV a sɛ wode DSTV ɛbɔ wo fie a wopia wotumi mfa wɔ DSTV no mpie saa pɛpɛɛpɛ na Starlink teɛ nti sɛ wotɔ Starlink ɛwɔ wo fie a wopie pɛ wo internet no ɛkaate adeɛ baako nso ne sɛ Starlink ɛyɛsu electricity ɛni nti no sɛ wo light sa anaasɛ ɛyi anaasɛ ECG ɛdum light a wo Starlink no nso dum a wonya internet adeɛ baako nso ne sɛ Starlink boɔ no ɛwɔ soro yie paa Starlink sɛnea mede kan kaeɛ ɛyɛ 5,390 Ghana cedis ɛno koraa no sɛ wode to nkyɛn a bosome yi biara no wosɛ yɛtua 770 Ghana cedis ɛne nti no sɛ woawohwɛ a Starlink boɔ no ɛwɔ soro nanso wɔbusua Starlink no ɛyɛ fast a sɛ wobɛtumi a Starlink deɛ nka ɛyɛ yie paa ɛgye di yie paa sɛ video ei bɛboa obi biara na onim Starlink anaasɛ na ɔwɔ questions ɛfa Starlink ho no but before amɛkɔ no sɛ wopɛ sɛ wɔtɔ Starlink a sesei na aba Ghana ne deɛ wobɛkɔ Starlink official website na wɔda na oma shipe e de abro. Abishia ya fami the biggest fault. I hire tech in tree, my crumb.